to medo nyuolore wi jo od bura mag ODM mane duond burano chano miyo kum ewi tiyo machiegni kod sirikal mar William Ruto. Nyaka sani, ODM oseloso osiep kod sirikal ka koro penjo en ni jogo mayande osedhi motelo e bedo machiegni gi sirikal pod ibiro mi kum koso ooyo. Walter Nyambaga nikod ler mar wachno.
Mit to kendo lit to kendo jal monyera chien ema mwongo lak mamit. Mbaka masani dhi nyime chunjo od bura mag ODM mane ochan mi kum kuom tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto. Bang jo od bura ochiko ne timo limbe ne jatend piny William Ruto e kar jot mar jatend piny Nairobi tarik 4 dwe mar 7 higa mar 2023, e duond bura mar ODM ne okao kang mar chako lai mar kum ne jo od bura go. Kamiti mar ODM ne oluongo nyaka moko kuomgi mane oluto ombulu ka siro chik mar omenda mar 2023 kendo chiwo chako lai mageto miyogi kum. Jo od bura go mane oyudore kama tek tiyo kod William Ruto oting'o Karoli Omondi ma Suba South, Paul Abuor Marongo, Felix Odiwuor, Malang'ata, Mark Nyamita Mauriri. E listino, bende noting'o Seneta Tom Ojienda, ma Kisumu, Elise Odhiambo Magem, kod Gideon Ochanda, ma Bondo. Jo od bura go kaka Mark Nyamita Mauriri ne oredhi fwai ma ok tin ne siling milion achiel. Paul Abuor to kod Elise Odhiambo ne ok owe chien e fwai no. Moko kuom jo od bura go mane oywagore mowe gi fwai mar 2050 oting'o Esther Pasaris ma Nairobi County. Kata kamano, sani ginyiero gi wi tado bang jodito moke tend duond bura mar ODM e piny owacho mane omiyo ilunyogi kod pi maliet. Penjo en ni to bende ODM biro kao kang mar kum kaka ne ochano motelo kapok ODM oyie siro tend William Ruto. Gino ma jagoro mar ODM Edwin Sifuna ok ni thuolo mar duoko mongirore.
There's no bail. I have not had a bail. I want to take this opportunity as the SG of ODM to thank the constituent parties of Azimio for the decision today to endorse the proposal by ODM to have Honorable Junet Mohammed replace the Honorable Opiyo Wandayi who has been nominated as a CS for Energy.
Penjo medo gidore kopo ni ODM biro dhi nyime kod nono matut gimomiyo jo od bura go ne oyiero tiyo gi Ruto. Gimomiyo ne giwacho ni gilimo Ruto ne dongruok. Bende ODM biro duoko fwai mane ogo jo od bura go kopo ni ne gichulo. To bende ODM biro gwelo gi kendo kwayo ngwono kaluwore kod okang mane okaw mar bolo moko kuom jo od bura go e lwet nono. Walter Nyambaga, Ramogi TV.